Uma mncadi wawandlovu uthi isiko lokuhlolwa kwezintombi isike lidala kakhulu ngisho kwayena eseyingane.
Nami ngakhula ngikhuliswa uNdlobomvana eseluleka ngaze ngayogana kwaNdlovu. Ngithe noma sengikhulile naye eseganelwa unkosikazi wakhe wokuqala sasikhona njengamatshitshi noma sesigcina-ke esegcina ukuganelwa wokugcina waseSwazini naye funa lapho futhi sasikhona.
Uthi ziyantsontsotha izinhliziyo zezingane ezihlolwayo njengoba kukhotheme uNomthebe wesizwe.
Iy'ngane zidabuke okungaphezulu ngoba beziyithathi zeluleko zikangangezwe lakhe. Sigcina nje ukuya emhlangeni ngoba ngonyaka odlula siyanga ngo-2020 ngenxa yalolu bhubhane lokufa selize kwaba nje emhlabeni.
Lo bhekeni wezintombi ube sedlulisa umyalezo iqinisa idolo indlunkulu kaZulu kanye nesizwe sonkana.
Abandlunkulu, amazinyane, wonke umuntu wasemzansi, induna, amakhosi, sithi Nkosi yami asibambaneni ngebhande linye siqhubekeleni phambili.
Umkhosi womhlanga uyisiko elimqoka esizweni samaZulu. Umamncadi uthi nakube sekhotheme ongangezwe lakhe uyafisa ukuthi lo mkhosi uqhubeke.
Siyacela Nkosi yami ukuthi nangonyaka ozayo lesi sifo uma sesiphelile umhlanga uqhubeke ukuze silokhu siqhubekile sigade iy'ngane. Lokhu aqalile masiqhubeke ngakho singabe sisakuyeka. Sicela kwabakhulu kwabasiphethe ukuthi bangasisekela njalo njengoba kade sisekele futhi esinakile futhi esithanda.
Lala uphumule emfulongeni sekabi wangenisa wenyukela eminye imfula ingenisa ibheke ezansi. Siyabonga ngezimfundiso zakho. NguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC.
Indithandithane eyadithi izinsuku namhla okwandaba yobaphesheya uZulu nehlukulu ebheke ngakusasa kanti inkosi ibuye ngayisolo indaba yezwe ngitorahi lapho kwabamhlophe bavula imigoqo ivalwe ngamadoda amabili bakuvala othi uZulu omhlophe.